Re ke le dumedise bana beso moreneng. Re Sontaheng ya bo 15 morao ha Pentecosta. Ho lectionary ya rona re ho page 59. A re tse koleke rotle. Forgiving God, your mercy endures forever. Make us know the extent to which we are forgiven, that by the grace we will become a forgiving people. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Ke tuto tse ke ratang ho seng ha ga jeno re dula ho tsona. Ke buka ya kgale ya Exodus chapter 14 verse 19 to 31. Re ketelle ka buka ya Evangelia Mateo chapter 18 verse 21 to 35. Empa re nopola ke verse e di se kae ho tsweng ho buka tsena tse pedi. Ke rata haholo re shebelle buka ya Exodus. Re shebelle moo Baiseraele ba ne ba kopakopanetse ntwa le ba e kgepeta. Mme Modimo wa bona go tshwanetse go roromele motlhankana Moshe gore a kabe e be yena a tla buelang bana ba Iseraele ka seo moreng Modimo a batlang gore se etsagale le go phethagala gore ba sireletsege. Modimo wa bona gore go tshwanetse gore le ba engele ba kebe ba teng mono ba tle ba etele pele mephato ya Iseraele a tloga ba ya mo go bone go ya go faga ntwa le ba e gepeta. Modimo wa bona go tshwanelegile gore o ke o romele Moshe gore a utlolole letsogo la gagwe gore bana ba Iseraele ba kgone go sireletsega direng tsa bone. Modimo a laela gore Moshe a utlolotse letsogo, metsi a lewatle le lehibidu a eme mme Baiseraele ba kgone go feta. Modimo wa boela wa re go Moshe o tlolela letsogo gore metsi a boele gape a kwale go sitisa bana ba egepeta gore ba seke ba tla ntweng le Baiseraele bana beso moreneng. Modimo o ne o bona gore bosigo bothata go Baiseraele mme wa tlisa leru le le ntshontsho le tla sitisang le bona ba egepeta tseleng ena ya bona ya ntwa. Modimo wa ba sira ka lefifi, ke a bona le letsholetsho le ba tlapalelang go tsamaya go lona, empa tlhakoreng la Baiseraele la Modimo ba tlisa lesedi. Gwa ba thata ntweng, empa ba kgolwang go Modimo, Modimo wa ba eletsa. Ba dumelang go mosebetsi ya Modimo, Modimo wa ba protector a ntumelela ke sebedisa leleme le o le utlwisisang. Le mo nakong ya ka jeno bana beso Sontaheng seno, Modimo o sale letlhakoreng la bao ba dumelang go yena, ba utlwa lefoko la gae ebile ba le phethagatsa. Motlhomo mo le teng mo ngwaneso o tsamaya nakong e thata ya bophelo ba gago, motlhomong ga mmogo le ba lelapa le mo boimeng, la kulelwa motlhomong ebile le tlhokofaletswe. Modimo o a tseba go otlolola letsogo la gae la phodiso go bao ba kulang. Letsogo la phodiso la kgothatso go bao ba tshwenyegileng maikutlong. Tshotlegong ya gago morena, Modimo o teng, wa kgona gore a tle bophelong ba gago. Mema Jesu go seng ga ka jeno ngwaneso moreneng gore Jesu ke nna ona ke mathateng, empa ke a tseba le pele gore ke behe se se ntshwenyang Wena morena le modimo wa me wa nkutlwa ebile o tla nkeletsa. Bana ba beso moreneng, ke ka tumelo fela gore modimo re eletse. Ke ka tumelo ebile ke ka kutlwisiso gore morena ke modimo. Bana ba Iseraele ba kgonne go feta mathateng. Le ka jeno morena le modimo wa gago o sentse le motho ka ga gago. Atsho go wena a re mpitse mme ke modimo o mamelang. Ke tla tlosa boima le mathata a o potapotileng. Motlhomo mokutlo botlhokong. Ngwana weso moreneng, bitsa Jesu o a phelang. Ya senang sekodi, ke yena a tla tlosang mathata a gago. O tla bulela lewatle le le o sitisang go ya ka nkane. To cross to the betterment of your life. The Lord God, Jesus Christ Himself, will be with you in your difficult times, in your family's difficult times, in the illnesses that we see. Modimo o tla nne a be modimo wa rona, o tlisang kgotso le kgothatso dipelong tsa rona. Ya re ba Iseraele ba bone gore modimo o teng letlhakoreng la bona, ya ba go tshoga go gogolo go ba egepeta. Mo ebileng ba re ga ba bona metsi a bulega, ebile a kwalega ngwaniso moreneng. Ba bona gore ba ntshe mafoko a bontshang tlotlo gore modimo wa ba Iseraele o ba sireletsa. Mme ba bona gore a re tshabeng, bane modimo wa Iseraele ke o sireletsang. Lwena o seng ha ka jeno le nna, a ke re bitse morena o sireletsang. A tla re tataise bophelong ba rona, bo thata motlhomong bo boima. Re ke re re, Kreste tlhola le rona. Mme go wena morena dimolo wa rona, o reetse jwalo ka buka Motheo kgaolo ya 18 verse 26 e reng, motlhanga yo a wela fa fatshe a khubamela a re, o nne pelotelele le nna, ke tla go duela tsotlhe. Modimo o patela bao ba mo sireletsang. Modimo o tlosa dikoloto tsa sebe go nna le wena. A re mema morena le modimo wa rona maphelong a rona. E sale modimo o tshepagalang. Jwale ka motlhanka o ne a imetswe ke sekoloto sa tšhelete, mo ebile ankile ankelwa ba lelapa la gae mosadi le tsotlhe tsa nang le tsona. O ka re ke a mmona a goga ka boima, empa modimo a tlisa tharabololo bophelong ba gage. A ikopela a re, nna pelo o telele le nna, ke tla go duela tsotsotlhe. Kopa o seng ga ka jeno ngwaneso moreneng, o re o tsotlhe tso imelang modimo e ke be tharabololo. E re ke re go seng ga ka jeno ke re go bana ba sekolo, o sentse go le thata go le mo nakong ena ya corona. Modimo a ka o thusa gore o patele tsotlhe. Ga kile fela wa bala, wa kopa modimo re ntataise dithutong tsena morena le modimo. Modimo ke morena o utlwang, yo a phelang, ebile o re fatse ntle tsotlhe ka nako tsotlhe. E ka re letsatsing la ka jeno, o ditabatabelo tsa pelo ya gago ngwaneso moreneng, go ba lelapa le metswalle yotlhe ya rona re ba rapelele. Mme modimo a ba duele tsotlhe ka pelo ya bona e telele. May the Lord God bless us all this day. Give us strength to stay mo tumelong ya gore modimo ke morena. A re rapele. Glorious God, we thank you, O Lord, for this, the time that you have borrowed us. Guide us, O Lord, in our lives, that we trust in Thee, and that only Thee will be our Savior and our Lord. O Jesus, we invite You now into our lives and into our families' lives. Revive us, O Lord, even in these difficult times. Heal us, O Lord, in whatever illness and diseases that has us. Father, we give thanks unto Thee this morning. Bless and bless all who love Thee, O Lord. Amen.